It's Dot Detox.
Bro, why are you fucking stream fighting me right now, my guy? Come on. That guy's laggy.
Home, buddy.
Bye.
Hold on, kiddo, 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 hold on. I'm about to win this $100. $50, no sound, no headset, go on YouTube, third fucking try. Oh my god. Oh my god, bro. Oh my god. Holy shit. Clip it. Whoa, 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 whoa